Funa ke le mini ithi xa iphela abe wonke umuntu ebesithi udibene necawa namhlanje ngoba imini yecawa imini yokudubisa uThixo. Asifuni ukushiya umuntu ngaphandle. Icawa yabantu abangacaweyo iyaqala ngoku. Khawuleze uyobiza abanye abantu ubaxelele ndiba siyangena. Enkosi.
Naso ofisini yakho uThixo khona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegardini, ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe, ukhona kula pipe uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacaweyo.
Le icawa yabantu abangacaweyo. Ndabathi ithuba ke sibulise kumntu wonke osibukeleyo. Umntu wonke osimameleyo kuzo zonke indawo abasimamele nabasibukele bekuzo. Siyanibulisa abazalwane ngelihle igama lomfeli nomvukeli wethu uYesu Kristu. Amen.
Haleluya.
Igama lam ke ndingusihle Bonani, andihambi ndedwa, ndihamba nalo mkhosi.
Ba umasibulise uye wonke umntu osimameleyo osibukeleyo namhlanje, umama, otata, obhuti, osisi nakwontangantini ngelihle lomvukeli wethu uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sicela ke nihlale nathi kude kufike laa mzuzu wokugqibela. Igama lam ke ndingu-Anele wakamngoni.
Sithemba ke wonke umntu se beqokelelene bawo masivule inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo.
Masithandaze ke bawo. Yiziwe Nkosi yethu nguYesu Kristu Thixo olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, Thixo ozizinto zonke kuthi. Siza phambi kwetrone yakho, Thixo wethu olungileyo. Siza, Thixo wethu, phambi kobuso bakho siguqa ngamadolo, Thixo wethu olungileyo. Sibulela, Thixo wethu, ukuthandwa nguwe nokulondolozwa nguwe. Sibulela, Thixo wethu, ukuba useNguThixo wethu nangalo mzuzu. Awukajiki wena, Thixo wethu olungileyo. Thixo onamandla wonke, Thixo okwazi, Thixo ukudala, Thixo izinto ezingekhoyo zibekho, Thixo okwazi ukufuka amaphezu kwamanzi, Thixo wethu olungileyo, okwazi, Thixo wethu olungileyo ukudala izulu nomhlaba, Thixo wethu olungileyo nazo zonke izinto ezikhoyo emhlabeni. Sibulela ke Thixo wethu olungileyo ukuba useNguThixo wethu, Thixo onamandla amakhulu, sasinikile nengwemba ukubana thina sibe ngabantwana bakho, Thixo wethu olungileyo. Thixo wethu siza kuwe ke Thixo olungileyo, sinamaduma empelaveki, Thixo wethu olungileyo, sinamaduma Thixo wethu olungileyo eveki, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu. Abanye Thixo wethu olungileyo khange balifumane ithuba lokuthi Thixo wethu olungileyo bakwazi uyokudumisa nawe, Thixo wethu olungileyo, kodwa Thixo wethu olungileyo ngalo mzuzu, Thixo wethu olungileyo ubanika usinika nathi elinye ithuba, Thixo wethu, ubana sincokole nawe, Thixo wethu olungileyo, sicele Thixo wethu oko sifuna ukukucela, Thixo wethu olungileyo. Kukho abanye Thixo wethu olungileyo abathi Thixo wethu namandla amakhulu ezihambeni kweveki, Thixo olungileyo bajongele inkqubo, Thixo wethu olungileyo, senze ke Thixo wethu olungileyo siyilungele, Thixo wethu olungileyo ngokuncedwa nguwe, Thixo namandla amakhulu. Nanki Thixo wethu umkhonzi wakho, Thixo wethu olungileyo, umnqashe Thixo wethu olungileyo, umfake Thixo wethu olungileyo phantsi kwephiko lakho elinamandla, Thixo wethu zonke izinto azothi azithethe, Thixo wethu olungileyo, Thixo wethu ozizinto zonke, zonke izinto Thixo wethu olungileyo azothi Thixo wethu aziphimise lapha, Thixo namandla amakhulu, sibe nento eziyenzayo ebantwini, Thixo wethu sisikelele ke Thixo wethu olungileyo, usithamsanqalise sisayiqala le nkonzo ude kuyofika Thixo olungileyo ixesha lokuphuma kwethu ngoKristu Nkosi yethu. Amen.
Amen.
Bawo wethu osezulwini mandimathwengo
Wow.
Kosikeba, kosibawa, kosivulela lenkonzi yethu yanamhlanje ngomthandazo. Ukuba mhlawumbe usando kusijoyina, sisando kubula nje ngomthandazo. Siyabulela into yokuba usijoyine ngiyalixesha. Khawuleza uxelele nabanye abantu into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqhuba qho ngecawa ngentsimbi yesihlanu. Awuphoswanga kakhulu ke uba usanda la usijoyin. Ufike kamnandi xa sizawucela umnikelo. Bawo masicele umnikelo ebantwini.
Bawo masiqale samkele abo baqala ukuthi ukusifumana kule cawa yabantu abangacawiyo. Siyanamkela kakhulu, siyathemba ukuthi uThixo uza kuzibonakalisa ezimpilweni zenu. Ayomistiki ukuba namani siyifumane kweli xesha. Uyikhona into uThixo afuna ukuyenza okanye afuna ukuyithetha nani. Usamamele njalo sicela ukuthi ucofe usubscribe kwenzela ukuthi ungaphindi uphulo kanye nathi. Ubana uyayithanda ke ngule nkqubo ungamcofa laqhosha lokulayika lokuthanda. Ubana ufuna nomnye ke ngoku umntu ebefana nawe ongayaziyo le nkqubo ucofe laqhosha lokusherisha kwenzela ukuthi ingaphindi iphose le nkqubo. Sicela ucofe laqhosha lokunotify i-notification naxa uhamba ke uxelele abanye ukuthi ufumene ithamsanqa ukuthi udibane necawa yabantu abangacawiyo. Iyaqala rhoqo ngentsimbi yesihlanu, kuthiwa ke inkonzo yomlomo ke leyo. Uhambe uxelela kuyo bonke kwindawo odibana kuzo uxelele ukuthi icawa yabantu abangacawiyo ikhona. ulixesha lokukhankasa ngoku lodwa-thudwa zebethi xa befika abantu bemibutho ngemibutho uthi phamba bathethe nantoni nayo abayithethayo babuze ubana basubscribile
yabantuaaaiyo. Siyabulela kakhulu bawo, siyabulela kakhulu. Bazalwane, sinceda kakhulu xaso yenu, simane sicela umnikelo kuba sisazi i-impact eninayo kumane nijoin apha kule nkqubo yethu. Enkosi bazalwane, siyacela into yokuba ngoba ukubona nje into yokuba kukho abantu abahamba nathi iyasikhuthaza thina loo nto, iyasinceda sibone into yokuba noko ikhona into esiyenzayo. Kunjalo nje siyakhula. Sizawuya ke bazalwane emazweni ngoku, bawo abantu ze basilinde phi xa sisiya emazweni?
Bawo levesana yestandard le ncwadi yezenzo zabapostile ngexesha ke besifunde kulo kwiziveki neza kule veki phele okanye kule ya ingapha ya ubuthe incwadi ye-doing izenzo zabapostile chapter 1 verse 6 sawuphela ke apho ubhayibhile adindwe khona.
Okay, siya khona emva kwale ngoma.
Yeah.
asifumane ke ilizwi lethu ibhaliwe incwadi yezenzo zabapostile yesahluko sokuqala siqale kwivesi yesithandathu phantsi kwesihloko esithi unyuko lukayesu. Zenzo zabapostile chapter 1 verse 6 unyuko lukayesu kufundeka ke ngolu hlobo. Bona ke ngoko bebuthelene babembuza besithi, Nkosi, obubuyisela ngeli xesha na ubukumkani kusirayeli? Uthe ke kubo, asikokwenu ukwazi amaxesha nokuba ngamathuba awamise yelakhe ikunye ubawo. Niyakwamkela ke amandla akubona ukuba umoyo ingcwele uhlile phezu kwenu nibe ngamangqina am eYerusalem. Kwanakulo lonke elakwaYuda nelaseSamariya kude kuse nasekupheleni komhlaba. Waza etshilo bakubona ukuba bakhangele wafukulwa lathi ilifu lemkanaye emehlweni abo. Bakuba beqwalasele ezulwini akubona ukuba uyemka kwabonakala kumi ngakulo madoda mabini. Ngakubo amadoda amabini enengubo ezimhlophe awatshoyo ukuthi, madoda maGalili, nimeleni na nondele ezulwini? Kwaye nalo uYesu unyusiweyo kuni wasiwa emazulwini uyakuza ngolu hlobo nimbone esiya ngalo emazulwini. Ele lilizwi lenkosi. Nkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo. UYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen.
Amen.
inkosi ithembe wena mandingaze ndidaniswe ke apa bawo sibaliselwa ngovuko luka Yesu niyakwamkela ke amandla akubona ukuba umoya ongcwele uhlile phezu kwenu nibe ngamangqina am eYerusalem. Emveni ke uYesu bachazela abazalwane beyokuba uYohane lo wabhaptiza ngamanzi kodwa nina niyakubhaptizwa ngomoya oyingcwele. Bathi ke mhlawumbi xa beyijonga bona le nto babone into yokuba uYesu ingathi uthembisa ngokubuya obukhosi okanye obukumkani bukaSirayeli. Ukubona ke ikamva eliqaqambileyo okanye ukubona into yokuba ingathi izinto zizawuhamba kakuhle kudala ukungxama ebantwini. Le nto mhlawumbi bakhawuleza bangayijongi yonke enye into babuze into yokuba ezi zinto ziza kwenzeka ngeli xesha na. Ingangathi mhlawumbi kwiindawo esihlala kuzo xa sixakwe bubomi kumane kukho ithemba lokuba ukuya kwakolweni izinto ekhaya zizawulunga okanye ukufumana kwakho umsebenzi ekhaya izinto zizawulunga. Ufike esikolweni okanye ufike emsebenzini zifike ezo nto noxinezelelo lwazo. Umane usithi kwakungathwanga na into yokuba xa ndilapha izinto zizawulunga. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba ithemba okanye umnqweno wokuba izinto mazihambe kakuhle kubangele into yokuba indlela esiya kuyo ibe ngangathi iyacotha. Aba bantu bayabazi ubukhoboka amaSirayeli agqithe kuwo. Bantwana bahle bakaThixo, yile nto athi uYesu ethetha ngomoya oyingcwele bacinge ngokubuyiswa kobukumkani bamaSirayeli, bazalwane abathandwa yiNkosi, ngoba uyayazi into yokuba ebomini bethu sibe ngamakhoboka ixesha elide. Ngoko xa kukho isithembiso esinje kuyanyanzeleka into yokuba kuzode kube nini sikule nto sikuyo, sikhululeka nini thina. Kodwa uYesu bazalwane usibonisa into yokuba ekugqibeleni kufuneka noba sijonge phi kuyanyanzeleka bazalwane into yokuba sizifundise ukulinda. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi ukulo msebenzi uza kukhulula ikhaya, mhlawumbi ukwesi sikolo okanye ufundela le nto izawubangela ukukhulula ikhaya, bantwana bahle bakaThixo. Kodwa into emhlawumbi eza kumosha endleleni kukuba ungakwazi ukulinda, bantwana bahle bakaThixo, ngoba uthi uYesu niza kwamkela amandla akubona into yokuba umoya oyingcwele ufikile kuni. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi abantu bakhawuleza into yokuba xa kuba kwi-training bafune ukuyodlala umdlalo wamanyani, bantwana bahle bakaThixo, kodwa kuthiwa masiqale sizilungise kuqala. Kudla ngokuthi ke mfoka Mngoni, abantu abafundayo bamane bexelelwa into yokuba kule nyanga izayo xa kuphela inyanga nizawubhala itest. Bantwana bahle bakaThixo, omnye emsebenzini kuthiwa kule nyanga izayo mhlawumbi esiphakathini sayo noba kunge-15 kuzawufuneke nisubmithe i-report. Umntu uyixelelwa namhlanje loo nto. Bantwana bahle bakaThixo, aziyeki iintsuku ziqengqeleke, bantwana bahle bakaThixo, kuze kuthi xa ngumhla we-14 okanye kungumhla we 29 kuthi qathe ngqondweni into yokuba ngomso yiko bantwana bahle bakathixo umuntu aqale abengona aleqana nomsebenzi wakhe amane eyokukhangela into yokuba into ethile ndandiyibeke iphi yafuneka ngomso bantwana bahle bakathixo ngoba uyazi into kwangethuba wacinga into yokuba usenalo ixesha bantwana bahle bakathixo mhlawumbi uYesu engayichazi nje into yokuba yenzeka nini lento uqonda abantu into yokuba bazawulinda ibe ngumzuzu wokugqibela bantwana bahle bakathixo bangazilungisi indlela zabo bantwana bahle bakathixo kanti yonke into oyenzayo emhlabeni ayiphoseki emehlweni kathixo bantwana bahle bakathixo kanti kumkenyenzeleke into yokuba ngoku sisalinde ukunikwa amandla umntu amane ziqokelela ngoba awuyazi le mini izawufika nini bantwana bahle bakathixo abantu bade bathi ngenxa yongakwazi ukulinda umntu asuke kwindawo ebehleli elinde kuyo bantwana bahle bakathixo kufumaniseke into yokuba umane bona abantu zisehla intsikelelo kubo bantwana bahle bakathixo ahambe ayokuma kulaa ndawo bekume umntu ukuze achole intsikelelo afike pha seziphelile aphinde alandele omnye umntu bantwana bahle bakathixo usukile kulaa ndawo ebekuyo ethi awubuya afike mhlawumbi intsikelelo yakhe seyifile bantwana bahle bakathixo ngoba xa ifika intsikelelo kwindawo ebekumela uyilinde kuyo izawufika yona ihlalapho ife ngoba intsikelelo kathixo ayisebenzi kungekho mntu endaweni yokulinda bantwana bahle bakathixo nathi kwizinto zonke esenza esizama ubomi kuzo zesingasuki ethembeni okanye zesingasuki ekulindeni bantwana bahle bakathixo linda kule ndawo kuyo bantwana bahle bakathixo ngoba amandla kathixo azofika xa lifanelekile ixesha mhlawumbi bazalwane siyibhuda ngoba siphelelwe ngumonde bantwana bahle bakathixo kuba usithi kudala ndime kule ndawo akukho nto yenzekayo kodwa bazalwane bam abathandwa yinkosi iBhayibhile imane sibonisa into yokuba uThixo akalibali mntu uThixo uyalazi ixesha lomntu bade abantu abakwazi uthetha bathi uThixo wethu akalibali dinga bantwana bahle bakathixo ngoko nathi zesilinde azawufika amandla bantwana bahle bakathixo kuze kuthi akufika inibe bewungqini into yokuba umoya oyingcwele wehlile kuthi bantwana bahle bakathixo ngoba umsebenzi kathixo mfokamnguni ubonakala kubantu abasokole ixesha elide bantwana bahle bakathixo abantu abaphila kakuhle sidla ngokuthi mhlawumbi singayiqondi into yokuba aba bantu basetyenzelwa nguthixo kodwa abantu esibabonayo besokola phambi kwethu uthi uThixo akufika siqonde into yokuba uThixo usebenza apho thina singakwazi ukufikelela khona ngoko bazalwane kuyanyanzeleka into yokuba silinde kwindawo esikuzo Yesu ke apha yenyuka bazalwane yenyuka mhlambi ukunyuka kwaYesu kube yintsikelelo kumntu wonke bantwana bahle bakathixo ngoba uYesu inyama akazukwazi ukunceda wonke umntu bantwana bahle bakathixo ngoba ukwehla kwaYesu kuye kwamlimithi into yokuba makenze izinto ezomntu wenyama bantwana bahle bakathixo ngoko mhlambi eyona ndawo akwazi ukusebenza kuyo uYesu kukuba asebenze apha kwaYuda okanye asebenze apha phambi kosirayeli omnye umntu ongapha kwenye indawo elizweni akazumbona akazumazi uYesu kodwa ukumka kukaYesu kushiye kumoya oyingcwele umoya uhamba noba kuphi bantwana bahle bakathixo kunjalo nje umoya oyingcwele ufikelela nakwindawo abantu abangafikeleli kuzo mhlawumbi uYesu oyinyama wayimamela nabafundi aba bakhe bamane bemcebisa into yokuba yakweqala kodwa ngokunyuka kukaYesu kwancedakala nathi bantu bangamaziyo uYuda bantwana bahle bakathixo ukunyuka kukaYesu kwabangela sinathi kwindawo esikuzo silibone lefu mhlawumbi uYesu azawubuya ngalo bantwana bahle bakathixo ngoko ke kuyanceke sincedakele nathi kwindawo esikuzo ngoba umoya oyingcwele ufikelele nakuthi.
Yes.
enyuka kuYesu bazalwane kodwa umoya engcwele uyehla bantwana bahle bakaThixo kukho izinto ezimane zisixelela into yokuba sukuhamba ngalendlela uthi wawungahambi ngalendlela ubone into yokuba kulandlela bekukho ingozi bantwana bahle bakaThixo ngoba umoya uyakwazi ukuthetha bantwana bahle bakaThixo sidla ngothi umuntu xa ithetha into engekho isithi wena uthetha umoya kodwa bazalwane siyayazi into yokuba umoya uyakwazi ukuthetha bantwana bahle bakaThixo kukho abantu abamamela umzimbo kanye bamamela umoya beva into yokuba ikhona into eza kwenzeka ngoba umoya ingcwele waye wehla ehlabathini bantwana bahle bakaThixo ngoku sincedwa ngumoya ingcwele bantwana bahle bakaThixo Yesu eyinyama ukwenzilo kwakhe kodwa ngoku sisebenza noThixo umoya ingcwele yangabazolwane kwindawo esikuzo xa singekancedakali silinde amandla omoya ingcwele uzawufika ixesha lokuba sincedakale nathi ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangunaphakade. Amen.
Amen.
Kuweke ngokubawo.
Ewe babo. Niya kwa mkela ke amandla. Besi ndibulisile ke kulixa elikaphantsi.
Molo babo.
Kodwa ke uba ebekukhuzile umolo siyabulisa ke ndilifile umfukile uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.
Amen.
So uyenze yalula bawo.
Nkosi yam.
Engqondweni yam ke ndinengqondo okanye ndinombono womntu ohlutyulwe amandla. Ngoba as much as bebexelelwe uYesu esithi zenihlale eYerusalema nelinde amandla asuka enyangweni, kodwa amandla abo bazalwane ahlutyuliwe. Nokuba mhlawumbi lilungelo lokushumayela nokuba lilungelo lokuhamba-hamba kodwa baziva bengenamandla. Mhlawumbi sezinye zezizathu ezi zabangela uPetrose xa ezibone engenamandla athi andimazi lo mntu. Mhlawumbi ekubethelweni kaYesu xa uYesu ejonge emnqamlezweni ezantsi afike kungekho bafundi bakhe ekucaleni komnqamlezo, kukho nje lo mzalwane uYohane, ngoba iYerusalema ibahlubule amandla. Mhlawumbi endleleni ebheke eMawusi bencokola ezi ndaba bethe matsha-matsha bazibona behlutyulwe amandla. Xa uhlutyulwe amandla uzibona uze,
ewe baba,
uzibona ungenasidima nento oyithethayo iye ingavakali ngoba ulahlekelwe ukuzithemba.
Ewe baba.
Niyakwamkela ke amandla, kodwa ze nihlale aphe Yerusalema. Into endiyiqaphelayo nendiyibonayo akathi uYesu phumani niyokhangela isizwe esingcono ukuze namkela manje. Akathi uYesu phumani kule ndawo inihlubule amandla niye kwindawo engangathi iza kunenza amandla nifumane amandla suka kum. Hlalani kule ndawo inihlubulileyo amandla nambathiswe kule ndawo nibonakale uYesu enihlaziya emandleni okanye enambathisa amandla. Kodwa wakunibona ukuba uphezu kwenu umoya oyingcwele, wakunibona ukuba uphezu kwenu, izaba lixesha lokubana nithi sa
eyi Nkosi yam
niyokungena okanye niyokuba ngawo amangqina. Akathi wakuzibona
Nkosi yam
ukuba unawo amandla, ngoba ikhona into yokuzibona ukuba unawo amandla kanti amadolo awakaqini okanye imisipha ayikomeleli
Nkosi yam
ukuba uyokuthi akhona amandla uYesu. Umhlawumbi nawe ubusowufuna ukubaleka eYerusalema yakho.
Nkosi yam.
IYerusalema umhlawumbi ikuhlubule zonke izinto ubuthembele kuzo. Umhlawumbi iYerusalema ikushiye uze. Umhlawumbi iYerusalema ikushiye ume wedwa.
Nkosi yam.
Kodwa hlala kuyo iYerusalema.
Ewe baba.
Uza kufumana khona amandla. Ngamanye amathuba zikhona izinto ezisiqutha amandla okanye ezisihlubula amandla sizive singenamandla bantwana bahle bedinga side sithi sifuna ukuthatha izigqibo zokuphuma umhlambi ezityalikeni zethu, umhlambi ezifemelini zethu, umhlambi kwi-community esihlala kuzo, emisebenzini esiphangela kuzo, bantwana bahle bedinga. Kodwa ithile incwadi namhlanje niza kwamkela amandla bantwana bahle bedinga. Xa bantwana bahle bedinga nithe okanye uThixo ethe wabona ukubana bantwana bahle bedinga amandla ahleli phezu kwenu, bantwana bahle bedinga ze niphume ke bantwana bahle bedinga nibe ngamangqina bantwana bahle and asizuzibona ngokwethu bantwana bahle bedinga ukubana amandla aphezu kwethu nguYehova uThixo yedwa okwaziyo ukuzibona nokubana thina singanqwenela bantwana bahle bedinga ukubana sizibone ukubana sinawo amandla. Khangela amandla bantwana bahle bedinga xa efikile kuPetrose bantwana bahle bedinga engena etempileni bantwana bahle athi bana ebeligwala enjalo abanala bahlebe dinga athi segale kahle thina abanala bahlebe dinga igolide nesilivera asinayo abanala bahlebe dinga into sinayo ngegama lika Yesu sithi phakama uhambe abanala bahlebe dinga xa siwafumene amandla abanala bahlebe dinga senza izinto ingqondo zethu bese sixelela ukuthi asinokwazi ukuzenza abanala bahlebe dinga ngoba ngoku asisazenzeli ngokwethu senziswa ngoba amandla aphezukwethu umoya ingcwele uphezukwethu abanala bahlebe dinga ithi ingqondo yakho ibukuxelela ukuthi abanala bahlebe dinga awukwazi uyenza into ethile abanala bahlebe dinga nomzimba waresponda apho abanala bahlebe dinga athi bana awukwazi ukuphakama kule ndawo kodwa akufika amandla abanala bahlebe dinga akomeleze abanala bahlebe dinga ithi mhlawumbi ubuligwala abanala bahlebe dinga ubonakale ulikroti abanala bahlebe dinga uthi ubuzixelela ukuthi abanala bahlebe dinga andiqualify ukwenza into ethile kodwa akuhlala amandla enhlokweni yakho akuhlala amandla emzimbeni wakho ubonakale uphakama usenza okwekumisiweyo kodwa into abanala bahlebe dinga hlala kule ndawo abanala bahlebe dinga ikuhlubule amandla abanala bahlebe dinga kufuneka abanala bahlebe dinga uye kungqina abanala bahlebe dinga apha eYerusalema
abanala bahlebe dinga
ungqine phofu kwabantu abakwaziyo ungqine kwabantu abakubonileyo ungqine kwabantu abakuhlubulileyo ukubana okanye abakuhlubulule isidima ungqine kubo uthi bana uthixo uyakwazi ukuzibuyisela izinto bezilahlekile uyakwazi ukusibuyisela isidima somntu emntwini
ewu Nkosi yam
niyakwamkela ke amandla
ewu
akathi namkela amandla ngoku kodwa uthi niyakwamkela amandla bathi bezama ukuqonda ubana banana bahle linina lixesha banana bahle bedinga athi ayikokwenu ukwazi amaxesha namathuba banana bahle bedinga umhlambi nawe nam kudala ngixelelwa ukubana ikhona impumelelo banana bahle bedinga iyeza banana bahle bedinga kodwa nifuna ukuxelela ewiyeza impumelelo banana bahle bedinga kodwa banana bahle bedinga ayikokwakho ingeke kwam ukwazi amaxesha namathuba hlala ke wena kwindawo uhlutyulwe kuwamandla hlala wena songena wamandla banala bahlebe dinga kodwa uhlale ethembeni banala bahlebe dinga uthi bana ndiyakwamkela amandla ngokristu Nkosi yethu amen
amen asiko kwenu ukwazi amathuba okubanga amaxesha awamise ngelakhe igunya ubawo. Ngela xesha ke bawo sasakhula mhlawumbi kusetyenziswe nye ithemba ngoku kwakusithiwa umntu ongaphoswa trend ukuba yiphi ifeshini efikayo nayo slider as flipper ngaxesha unayo umntu onjalo yaphapha lo mntu lowo badla ngothi ke bashumayeni kumbi xa kuvela laa ndawo ethi sikokwenu ukwazi amaxesha namathuba bayidibanise nalaa vesi ethi phaphani ngoko kuba ningalazi lixa. Yabona uYesu mhlawumbi into ayithandayo le yokuba abantu abahlale bephaphile. Njengomntu okhule ngela xesha into yokuphapha ngeyonto ibukekayo. Ihambe incindisi into yokuba mhlawumbi thina ngokwelaa xesha lethu zange siyiqonde into yokuba ukwazi izinto zehlabathi nokuba forward kuzo ayikokuphapha oko. Ukuba nazo zonke izinto ezitrendayo ngelo xesha nokuba yifowuni nokuba impahla nokuba umculo welo xesha ayikokuphapha oko. Kodwa oyena mntu ophaphileyo ngumntu ozilungiselelayo kuze kuthi xa kufika ithuba abe yena elungile. Bantwana bahle bakathixo ingathi ngumntu mhlambi umane ongangeni kwiqela lakhe xa lidlala kodwa amane eqhubeka siye jimi ukwenzele xa kufika ithuba lokuba xa kuthiwa kushotwa ngomntu angene abe ebezilolonge ixesha elide angabi ngathi ngumntu ongabhilongiyo apho ngoba yena uzifundise ukuphapha mhlawumbi ukuphapha kwethu fokamnguni siya kulibala into yokuba ungafika noba kunini ixesha lingafika noba kunini ithuba bantwana bahle bakathixo sinazo mhlawumbi nezinto esimane sisithi ngemini ethile okanye ngexesha elithile ndinqwenele into yokuba ndibe yinto ethile apha ebomini bantwana bahle bakathixo kuze kuthi xa kufika i-opportunity isithi sidinga abantu abafuna into ethile beze ngaphambili ube wena ungakhange uzilungiselele aphendleleni khange uphaphe ikugqithe ngoba bathi xa bejonga bakubuze into yokuba ixesha lingako ubusenzani uthi mna bendingenzi nto ubungazilungiseleli bantwana bahle bakathixo ithuba likugqithe bantwana bahle bakathixo ngoba bazalwane sinaki into yokuba sihlale singazilungisi kwindawo esihleli kuyo bantwana bahle bakathixo ngoba uthi uThixo uzawubona khona into yokuba amandla afikile okanye umoya ufikile sinike amandla uThixo uzawubona xa ukulungela into yokuba lo msebenzi ungakwazi ukuwenza afike uThixo akunike okukufaneleyo kodwa ukuba wena awuzilungisi ekuhlaleni kwakho uzawubona izinto zimane zigqitha bantwana bahle bakaThixo ngoba bazalwane kuthi apha kulindeni kwethu simane sizilolonga eyona nto mhlawumbi esizanayo namhlanje kukuba ekulindeni kwethu manuzijonge into yokuba ingaba ndihamba indlela yeyo bantwana bahle bakaThixo bathi abantu abazaziyo uzawuthi xa kufika loo mhla osegadini ahlale apho egadini kungabikho into yokuba makahambe ayokuthatha ibhatyi yakhe endlini ophezu kwendlu makahlale apho phezu kwendlu alizubakho ithuba lokwehla kanti wena kuyenyenzeleka into yokuba xa kufike lo thuba uyazi into yokuba akukho nto ndiyidingayo endiyishiye ngemva enzawumane ndiyothatha yona bantwana bahle bakaThixo ungafani nala mzekeliso wakhe wenziwa weentombi ezilishumi ezinye zizilungiselele ezinye zingazilungiselelanga bantwana bahle bakaThixo uthi xa kufike ithuba ube ngona uyokukhangela ioli yokulayita isibane sakho bantwana bahle bakaThixo ufike abantu sebesithi asinazo esinazo zezokukhanyisa ezethu kuphela hleze sinike wena zingoneli kum kwakunye nawe ngokuba wena belikhona ithuba awazilungiselela ngoko ke bazalwane siyacela into yokuba zesithi ekulindeni kwethu bantwana bahle bakaThixo silinde simane sizilungisa bantwana bahle bakaThixo ngoba ayisikube into yokuba silinde kuYesu asixelele indlela emasihambe ngayo siyayazi indlela bantwana bahle bakaThixo kunjalo nje nesazela simane sisixelela into yokuba le ndlela ohamba kuyo ayizuhamba ikubeke kule ndawo ubusithi ufuna ukubekwa kuyo ngoba indlela la umane uyihamba yiyeza kuxelela into yokuba ingaba uyazilungiselela na iminqweno yakho kanye uhamba nezinto ezenziwa ngabanye abantu
awu lulazaro balwa
awusiyam
ya kuYesu amaxesha ayikuwethu yena manithulula amandla akhe
awusiyam
okanye inceba inayo le nto imbandezelo yakufika kuthi isicudisele sithethe nothanda kuba siva ulamvila
awungoseyam
lokuthi amandla ngoku ayahlupha selentsukune nombekephi bekuthena ungazi ngala xesha besukubiza ngalo
ah nkosi yami
ngoku akukhona nokuyenza wena kodwa yena asukathi Lazaro phuma ingcwabeni
ah nkosi yami
bantwana bahle bedinga afuge abombesa bantwana bahle bedinga amaIsrayeli bantwana bahle bedinga uthi kuwo ndizile ndizokunihlangula bantwana bahle emveni bana bebethwa ngezabhokwe bantwana bahle bephatha matye bantwana bahle benkonqa matye kunzima bantwana bahle
besitya ngamaxesha abangathandi ngawo banalabahle bedinga ngoba banalabahle ngamanye amathuba ukungabi namandla banalabahle bedinga uthobela banalabahle bedinga umuntu osenhla kwakho athi xa ifuna ukuthi wenze lento ngelixesha uyenze athi xa ifuna wenze lento banalabahle nokuba imeko injani banalabahle bedinga kodwa ekungabi namandleni yabo kunjalo banalabahle ebeyazi ukuthi banalabahle bedinga sisizwe esithandwayo nguThixo
yesi
banalabahle bedinga kodwa banalabahle bedinga wathi ndizile ndizokunihlangula okanye ndizokuninika amandla banalabahle bedinga uyafika ke uYesu singenawo amandla banalabahle bedinga ngamanye amathuba sizithethe izinto esifuneka sizithethile banalabahle bedinga ngamanye amathuba sesilahlekelwe banalabahle bedinga nalithemba banalabahle bedinga khangela abantu bebelahlekelwe lithemba uyibandezile iwine emnandi kade kwangoku umthatho wahamba kakuhle emveni bana umyeni enikwe amandla wangeziwani uyibandezile iwine emnandi kade kwangoku into ethethe ukuthi banalabahle bedinga iwine iyakwazi ukujika amandla xa engeziwe ebomini bomntu
bawo yakwamkela amandla akubona akubona ukubomoya engcwele uhlile phezukwe sinaku kungqama ba
awu kusi
sinaku kungqama sicinga into yokuba le position indifanele side sichaze ne characteristics ezifunwayo kule iposition ngoba ucinga into yokuba ikufanele ude urecruit nabantu abaza kuxhasa kulento uyibonayo lento ifanele mina kuphela kodwa niyakwamkela amandla akubona ukubumoya engcwele uhlile phezukweni bahle bakade sinawo amathuba simsole uThixo kutheni ndingade ndiyifumane le nto kudala uThixo uyayazi kumane kusithiwa thandaza uThixo uza kumamela kanti uThixo akakaboni into yokuba umoya uhlile phezu kwakho bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi bazalwane kudinga sizame side sibe ready phambi kokuba uThixo aqale ukusebenza bantwana bahle bakaThixo akuniki uThixo kanti awulunganga bantwana bakaThixo kanye uyoyithatha kwindawo ethathwa kuyo ube wena ungekalungi bantwana bahle bakaThixo zimosheke zonke izinto owakhe wazizama ngaphambili ngoba uleqe into ocinga wena into yokuba uyilungele bantwana bahle bakaThixo kanti bazalwana izinto sizinikwa nguThixo akubona uThixo into yokuba sizilungele zonke uThixo bazalwane mhlawumbe uthi ndizawufika wena xa uready bantwana bahle bakaThixo ndiyakubona uyayifuna lento othi uyayifuna kodwa awukabi ready bantwana bahle bakaThixo amandla mhlambi oPetrosi nabazalwane oYuda oYohane bantwana bahle bakaThixo babeza kwenza banikwa amandla bantwana bahle bakaThixo ube umoya engcwele ungekehli kuwo bawusebenzise ngendlela engeyiyo bantwana bahle bakaThixo mhlambi bafane noPaulosi bantwana bahle bakaThixo Thixo uzibona into yokuba unamandla okuchutshisa bantwana bahle bakaThixo wachutshisa abantu wade wachutshisa noThixo ngoba usebenzise amandla yena engekabi ready bantwana bahle bakaThixo ngoba ayingozi amandla aze kuqala kunomoya engcwele bantwana bahle bakaThixo sinabo bazalwane siyabazi abantu abikumhlambi kwindawo esisebenza kuzo nakwindawo esihlala kuzo abanamandla kodwa bengekahletyelwa ngumoya engcwele indlela abazimosha ngayo indawo abakuzo kube sithi lonke igunya linikwe mna kunjalo nina kule ndawo enikuyo akukhonto nizawuyenza kungavumelanga mna bantwana bahle bakaThixo ngoba abantu abasebenza ngamandla angenamoya oyingcwele bayingozi abo bantu
bawo sivale mhlambi xa sinokungqama singanikwa amandla aza kusibulala
ngankosi yami
okanye azokubulala abo basecaleni kwethu uba amandla angapha kwakho okanye angapha kwamandla akho
ewe bawo
uwasebenzisa nakwiindawo ezingezizo
ngankosi yami
fike endaweni abantu ubakhombe kuThixo suke uwakhombe kuwe futhi ndibona iinto ezithile neento ezithile
ngawam amandla
mhlawumbi anana bahle ungqamela amandla wena uza kunika uThixo amandla amancinci uhambe uphelele endleleni ungafiki kule ndawo bekufanele ukuthi uThixo fike kuye abanye abantu bayancutheka emisebenzini abanye bayancutheka ezityalikeni kwi-community esihlala kuzo bancuthekiswa ngabantu abanamandla amakhulu bakhona abanye abathi bokuzibona ukuthi la mandla awasonelanga bahambe bayowongeza kwenzakala abantu
abaninzi
abanye abantu bade baphume baliflathele ikhaya kuba besonzakaliswa ngumntu onamandla amakhulu abanye bade babathi nangoku bathi sasisiya nezihlwele besonzakaliswa ngabantu abanamandla amakhulu abanye ngoku bancame izonka zabantwana babo baqomba mabahlale emakhayeni abo kuba bebaleka abantu abanamandla amakhulu banabahle kodwa into sizama ukuyithetha banabahle bedinga noba uyivangenye kodwa hlala ude ulinde likhona ixesha apho uzonikwa amandla alingene banabahle bedinga intaba ujongene nayo banabahle bedinga bakhona ba okanye bahlala ude banabahle bedinga unifumane amandla alungileyo kwenzela ukuthi abantu abaseceleni kwakho banabahle bedinga abatshutshisi bakho bazobona amandla kaThixo esebenza ngawe wanguThixo wezuko uThixo wembeko angawasikelela amazwi ukushunyayelwa nokufundwa kwawe ngelizwi likaKristu Nkosi yethu amen
amen
phezulu mama songena kanjani
songena
phezulu mama songena
kanjani mama songena
ke bawo ah sikoduke bawo
ewe baba
masikoduke bawo ekudikeni kwethu siqale sibulele kumuntu wonke oye kwa kunye nati kwa de kwa lele tuba ubuko benu bazalwane biafakali
bezi tofolax
ubezi sweets ubezi tofolax bawo sasa zi tofolax ubazazi jani kwa sika kulu bazalwane siyabulela ma siyabulela kwa tuwa ningalibali bazalwane kakulu ningalibali unigela ningalibali unigela uba uka subscribe siyakucela please subscribe qhubezele baba
oh baba uba ukamcofi alakhosha lokuthanda cela ucofe o like nelokukhumbuza ubana le nkqubo icawe yabantu abangaqawiyo iyaqala notification uyishare for abo bangakwazi okanye bangakayazi uyishare kwenzela ukuthi sizokufikelela lapho kufuneka sifikelele khona nasezitekisini ke nasemsebenzini akuyo yonke indawo onyathela kuyo man uxala ubana icawe yabantu abangacawiyo iyaqala rhoqo ngentsimbi yesihlanu ibhexeshwa kulo mzalwane wakabonani khatshwa ndim ke uanele
nkosi kakhulu ke bawo bawo sibale sibale
oh bawo
phambi koba sibale khona umzalwane sebisho wachipa ngapha ePitoli wachipa ngapha ePitoli ekuthiwa nguAvile kaNjameni uqabile ke lamkhosi
ubani lasisi usisikhumbule ekhaya
usisikhumbule ekhaya
iyafuneka asebenze
wachipa ngapha ePitoli lamzalwane ndibeka yena ke namhlanje ndiyathemba into yokuba uhleli kakuhle mkhosi akukhoyo masivale baba masivale nkonzo yethu yanamhlanje
vale nkonzo yakho tata
Fefele nkosi yethu Yesu Kristu thando lukaThixo nobudlelwane bomoya oyingcwele ungahlala kuthi sonke ndibuye nkosi yethu Yesu Kristu izolanda ibandla Yesu Kristu nkosi yethu
amen
amen amen amen amen amen
wethu unqweno ibikukuba kungabikho umuntu uphoswayo ukudumisa ngemini yokudumisa uThixo ukuba ke bungakhanga uye ecaweni le ibiyicaba yakho ukuba ubuyile ecaweni kodwa waqonda into yokuba awufuni iphele le mini ungekho secaweni le ibiyicaba yakho siyabulela kakhulu ke bazalwane masiphinde sidibane levekzayo icawa intsibi yesihlanu le icawa yabantu abangacawiyo
ningalibalithandaza uThixo sathi bathandazeka ebabayeni.